Badonga hasira, badonga nichukia, badonga kinyongo. Moyo wako lishazira, badonga ninunia, hivi badonga usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sina, naona juu tusinitukane.